Dacta Zainab bai warana ta Dacta Abubakar ikon mai cike Allah, give me.